Molweni igama lam ndingu Akhona. Apha ke ndifuna ukuthi siqale ngokuzoba ke incopho. Uncopho A yipoint ke le ngesiNgesi, uB no-C. Xa sesizidibanisa ke ngoku ezi ncopho ziza kwenza unxantathu. Azizukhwelana kodwa zizawube zime nganye nganye. Xa sizidibanisa ke ngoku sitsho sifumane unxantathu. Ndiyathemba ukuba mhlawumbi uyayazi unxantathu ukuba yintoni. Kuleke ividiyo ndifuna ukuthi ke ndiqinisekise ukuthi ezi ncopho xa zidityanisiwe zizonke umphakathi wazo zenza u-108. Masithi ke ngoku sizibize ke uba nguncopho A, nguncopho B, nguncopho C. Mandithi ke apha ngaphakathi ngu-X, ngu-Y, no-Z, ngu-108 xa sezidityanisiwe zizonke. Into endizawuqala ke ngokuyenza ukuthi ndiqale ngokuzoba umgca. Ndifuna masizobeni ke lo mgca oxwesayo ke ohamba ku-point A unqamleze kuncopho A. Ndingayibiza ke loo nto ukuthi ngumgca u-L, ul. Siqhubeke ke senze ke lo mgca sibhale ukusukela ku-B ku-B, ukusukela ku-B aqhubeke lo ka-B noka-C ibe yenye ke ngoku umgca wethu. NgesiNgesi ke le migca mibini ibizwa ngoba zii-parallel lines. Mandithi ke u-line L, umgca lo ungu-L umelene nomgca ke uBC. Andanoba uyayibona nale migca ukuthi sinalaa nto le ingathi yi-arrow, laa nto ingathi yi-arrow ke ibonakalisa ukuthi ziyalingana zii-parallel lines. Kuze ke ngoku kube khona le nto ibizwa ngokuba yi-transversals. Loo nto ithetha ukuthi ke le migca iyahambelana. Mhlawumbi noba uyazibuza, hayibo kutheni uzovele uzobe imigca le imeleneyo i-parallel lines? Iba khona ke umgca, yimpendulo elula yoba soloko ikhona umgca ohambayo emeleneyo. Make sidlule ke ngoku. Into endifuna uyenza kukuthi ke ndibale le migca ke u-A, B no-C. Ndikubonisa ukuthi le migca ke imelene and futhi xa idityanisiwe yenza u-108. Lena ke umgca oqhubekayo ke ngumgca u-AB, ngomnye ke umgca lowo size ke ngoku sibe nomgca u-AC. Nantso iyahamba, ngomnye ke lowo umgca ubizwa ngoba yi-transversal. Nantsiya ke enye yenza ukuthi ke ngoku ixwese kule migca yethu i-parallel. Masijonge ke ngoku, masithi sibala ke ngoku lena ikona i-angle ngesiNgesi siyibize ngoba ngu-X. Siyazi ke uba ke i-parallel lines yenye ikona le ephakathi kwe-transversals. Iba nayo ke enye ikona efana nayo ekubuzwa ke ngesiNgesi uba yi-corresponding line, i-corresponding angle. Yabona lena ke ngokuba ngu-X le ikona, naleya ke le kuthiwa yi-corresponding ngesiNgesi nayo iza kuba ngu-X. Uba ngu-70 nayo ke izawuba ngu-70 degrees. Siyazi ke kwakho ukuba ngaba leya ikona ngu-X nenye ke le isecakwayo okanye le ixwesileyo kuyo nayo izawuba ngu-X e-vertical ke ngesiNgesi. Enye ke ikona ekwalapha kulo nxantathu wethu xa se siyibala ke ngoku sawuthi ngu-Y. uba ke ngoku sithi ngu-y ke lena ke ngoku yonke iyonke ngubani izaba ke ngu-x umdibanise no-y yonke ke le likona okanye iengile ngu-x umdibanise no-y iyonke ke le kona ke izaba ngu-x umdibanise no-y ndithetha ngale le kona le igreen yonke ndiyizobileyo ngu-x umdibanise no-y sithi ke ngoku lo x umdibanise no-y banayo na ikona abafaniselana nayo uyayiqaphela ke lele lo mgca isoze ingabi nawo yabona nantsi ke kuba le ikona u-x umdibanise no-y masiyenze kahle kuba lo x umdibanise no-y nayo ke ngoku lena ikona izawuba ngu-x umdibanise no-y andanoba uyazibona na ezikona ndizenzileyo ezi-engile u-x umdibanise no-y masibenzise umbala omtsha ke ngoku lena yona ke ngoku ikona izawuba ngubani yabona le ngu-x umdibanise no-y lex yile ndizobe ngu-green uyabona ke ngoku lena yona iyagqibezelana nale le inophawu lombuzo iyagqibezelana kuthiwa i-supplementary ke sawuthi u-x umdibanise no-y uyidibanise ke ngoku nalo neliphawu lombuzo iza kwenza ke u-108 iyagqibezelana ukwazele benze u-108 uyabona ke ngoku ba-supplementary ngesingesi balwa ke ngoku xa ubadibanisa benze u-108 lo mbuzo ke ngoku eli phawu lombuzo wethu ke sizawuthi ilingana ke no-108 uthabathe u-x uthabathe u-y loo nto ithetha ukuba ke ngoku iza kulingana no-108 uthabathe u-x uthabathe u-y ngoku ke ngoku xa sesizenzile ke ngoku ezikona zethu okanye iengile ziye izenza ntoni ke ngoku hayi ke ngaphandle komathandabuzo sino-x u-x yenye yeekona zethu sino-x sibe no-y apha u-x umdibanise no-y uze ke ngoku ube nalena ikona lesigqibo yenza ngoku izawuba ke ngoku 180 uthabathe u-x uthabathe u-y zizawudibanisa ke ngoku siphume nabani lo x ke ngoku bazawuhlabana aba-x sishiyeke no-y bahlabane nabanye oo-y sitsho ke ngoku sishiyeke no-180 uyaqaphela ke ngoku le nto bendiyithethile iqalela uba la maphawu xa uwadibanisile wonke enze ke ngoku 180 ezikona ke ngoku zingaphakathi zenza u-180 zenza u-110 sitsho ke ngoku sibe sifumene u-108 inkosi.